7 6 5 4 3 2 1
Music baja taki hum in sab ka